Shalom, God's people, shalom, ukuthula. Ukuthula makube kini lonke. Ithanda ukulibingelela lonke ngegama likaJesu Kristu. Mamfundisi lapha uGladys Tenawe, House of Peace International Ministries, AUK. Yes, shalom, people of God. I greet you all in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, it's Gladys Tenner here from House of Peace International Ministries in the UK. At the moment, Ugutula, people of God, this is another day the Lord has made. We rejoice and we are so glad in it. We are so grateful and thankful to God for the gift of life. Yes, sibonga uNkulunkulu kakhulu ngesipho sempilo. Sibonga uNkulunkulu kakhulu. Yes, siyambonga uNkulunkulu impilo kaso yethu, impilo ngekaNkulunkulu. Impilo ifuna ukuthi iphilelwe yena uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba kasiyo yethu. Glory to God. Glory to God. Yes, people of God, kulo mbiko oqhakathekile kakhulu, a very very important announcement from the Lord. Umbiko vela kuNkulunkulu uthi wona simdingi ngenhliziyo zethu zonke, kasimdingi ngenhliziyo zethu zonke. So sidinga uNkulunkulu ngenhliziyo zethu zonke. Udinga njani uNkulunkulu ongcwele kangaka? Udinga njani uNkulunkulu sixazululele laphana ukuthi yes, umhlaba wonke, wonke umuntu lombuzo, wonke umuntu ufuna i-answer, wonke umuntu uyadinga. Omunye ngodinga ukuphila, omunye ngodinga ukudla, omunye ngodinga ukuthula, omunye ngodinga ukuhleka, omunye ngodinga lokho. Wonke umuntu uyadinga, wonke umuntu lembuzo ukuthi kanti why kunje, but i-answer ikhona. Hallelujah. uNkulunkulu abesekhuluma-ke lathi amaKristu, uthena ngithi amaKristu esimdingayo, ngoba yena uNkulunkulu ongcwele uthi simdinga njani, ufuna ukusitshengisa ukuthi simdinge njani. Haleluya. Ukuthula bazalwane, anytime silohlupho olukhona sisuka sicabange sidinga uNkulunkulu, even noma sisiwa singakhubeka sithi oh my God, siyambiza. Noma singakhubeka sisiwa siyambiza uNkulunkulu. Uhlupho lothi ukuthi masimbiza kasila budlelwano laye before sikhubeke. Asila buhlobo laye before sikhuleke. Yena uyasazi, thina kasizazi laye kasimazi. So uNkulunkulu ufuna ukuthi asiqondise ukuze njengabantwana bakhe sibe kwazi ukuthi kumele senzeni ukuze sinjani. Noma sisiwa sithi oh my God, sibe simazi uGod esimbizayo. Haleluya. Abanye siyathi oh my God, mina bese ngibuza ukuthi uphi wangikhona uGod, ngoba uma ubiza uGod wakho kumele ube mazi ukuthi nguphi. Haleluya. So uNkulunkulu usinike umlayezo omkhulu, i-announcement enkulu ukuthi next week, inyanga le mayiphela u-April, singene ekuzileni ukudla. Uma sizile ukudla siyamdinga uNkulunkulu. Next week engikhuluma ngayo is the 29th, Monday the 29th of April, Tuesday the 30th of April and Wednesday the 1st of May. Yes, so Monday and Tuesday we will be thanking sibonga uNkulunkulu ngesipho sempilo. Sibonga konke asenzele khona, sidumisa, simdinga kulokho esingalama answer lakho. First of May sesikhangele phambili okuzayo. okuvalekileyo esicabanga ukuthi kuvalekile kakhulu. Umkhuluko wethu uzobuqondane kakhulu le ministry, House of Peace International Ministries. Umkhuleko wethu uzabuqondane kakhulu le ministry. Sicela i-strength kuNkulunkulu, sicela ukuqiniswa, sicela ukuphiwa amazi, sicela ukufundiswa, sicela i-relationship ukuthi siphile noNkulunkulu, siseduze laye ngazo zonke isikhathi. Sicela ukuncediswa ngumoya ongcwele kuyo yonke into esiyenzayo ekufundeni kwethu iBhayibhile. Sicela ukuqedisisa, sicela yonke into kuNkulunkulu ngalesi sikhathi mhlaka 1 May. Masicela kuNkulunkulu njalo bazalwane, sicela sihle sibelieve same time, sicela sibelieve mhlaka 1, siyabe sicela sikholwa, asiceli siphinde siye kholwa kusasa, sicela sikholwe khonapho, asiceli sile silokuthandabuza osile doubt, sicela sikholwa khonapho. Haleluya. Ngoba iBhayibhile lithini? Okholwayo uyemukela. Haleluya. Masikhangela eBhayibhileni laphana, sizakhangela indlela yokufasta, ngoba indlela yokuzila ukudla efunwa uNkulunkulu, hayi eyethu, ngoba vele sihlala sizilile ukudla, sihlala sizila ukudla, but akula mvuzo ekuzileni kwethu ukudla, ngoba sizila ngendlela engayisiyo abanye bethu. So sizokhangela lokho, bese sikhangela ku-Old Testament. There are so many stories of abaprofeti bezikhalala bayohlala entabeni, bayohlala ngapha bathini, bezila ukudla, bedingani ubuso bukaNkulunkulu. Yikho sizabe sikwenza next week, sidinga ubuso bukaNkulunkulu. Ama-prayer points sizowafaka phansi after imeseji leyi. Wonke umuntu ofuna ukuthi awuzazinikela ukuthi azile ukudla, uyabe fanele ukuthi alalele ama-messages wona la, kwenzela ukuthi ukwenze ngendlela efunwa uNkulunkulu. Haleluya. Sizabala ku-Isaiah 58, lapho sizaqondiswa khona sizuthi uNkulunkulu uthini. Siphinde sibale ku-Matthew chapter 6, lapho sizaqondiswa khona futhi ukuthi sibe kwazi ukuthi sikwenze konke ngendlela efunwa uNkulunkulu, ukuze semukele emthandazweni wethu. Haleluya. Our prayers have to be answered because we give ourselves to it and we do it the right way. Haleluya. uNkulunkulu aso uNkulunkulu olesandla esifitshane ukuthi save abantu bakhe, akalandlebe engizwayo ukuthi uthathe isikhathi ukuzwa. uNkulunkulu uzwa instantly umbiza usithi, baba wethu osezulwini uyezwa ubaba, ahle asiphendule thina ithi singekho positioned right. So yikho esifuna ukukhulekela ukuthi sibe positioned right, kwenzela ukuthi semukele kubaba. Haleluya. Yes, so Isaiah 58 ubalwa esithi, verse 1, memeza kakhulu ungathuli, phakamisa ilizwi lakho njengecilongo, tshela abantu bami ngokuhlamuka kwabo, lendlu kaJakobe uyitshele ngezono zabo. Haleluya. Ukubuyela kwethu kuNkulunkulu sikhuleka sizila ukudla, kuyikuthi sisukile kuNkulunkulu, kuyikuthi simhlamukele ngezinye indlela. Ngoba noma lokuzila kwethu ukudla besikwenza sisodwa, kusuka kungayemukelwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi sikwenza senzize siwone siphakathi kokukwenza, singene kikho ukuzila kwakhona, sivele siwonile singahambi ngendlela e-right. So yikho fanele sifundiswe lapha ngakho. So kuyamenyezwa lapha kuthiwa simemeze singathuli, tshela abantu bami ngokuhlamuka kwabo. Haleluya. Lendlu kaJakobe uyitshele ngezono zabo. Indlu kaJakobe kusitsho abakhethiweyo, abakhethiweyo abayimi lawe, abakhethiweyo. So mina ngima nje ngoIsaya ngimemeza ngutshela lapho one khona lapho phambanisa khona according to uNkulunkulu asifundisa khona lapha uphambanisa even ungumKristu uyaphambanisa ma ekukhulekeni kwakho awukhuleki the right way ngapho uyakhuleka ngapho uzondela abanye abantu ngapho uyakhuleka ngapho uyalwa ngapho uyakhuleka ngapho ulomona ulomhawu ngapho uyakhuleka ngapho ule enga ulenzondo ngaphakathi ngapho uyakhuleka ngapho uyanyeya abanye abantu ngapho ubala iBhayibheli ngapho kawuxoleli so inhliziyo yakho ayikwazi ukwenza izinto ezingu 5 or 3 or 2 inhliziyo yakho idesigned ukwenza into eyodwa ngiyamemeza kakhulu angithuli ngiyakhuluma ukuthi inhliziyo yakho iyi-1 ayikwazi ukwenza konke khona lokho wena uyabo usufuna ukuthi kwenze awukwazi ukuba sesontweni uphinde ube senzondweni ube lo muntu omzonda phakathi esontweni ube lo muntu omzonda ngaphandle ukuncitshana ukuncitshana ungumKristu ukuncitshana yisono ukuqamba amanga yisono so inhliziyo yakho ayikwazi ukuthi ukhuleke kulokho sithi thank God. God bless you. God bless me. Unkulunkulu uyandithanda. Yes, ngumKristu. Wena ukwazi izinto ozenza secretly ezinye uzenza enhliziyweni ezinye uzenza mawuvala umnyango. Hallelujah. So kuthiwa ngenzeni? Ngikhuluma izono zethu. Sonke nina ngithi verse 2. Kuthiwa ngoba usuku ngosuku bayangidinga. Why kufanele memeze mina ngingu-Isaiah? Ngoba usuku ngosuku uNkulunkulu uthi ngoba usuku ngosuku bayangidinga abantu bami bafuna ukwazi indlela zami sengathi bayisizwe esenza okulungileyo esingalahlanga imilayo kaNkulunkulu waso uNkulunkulu uyafuneka uyadingwa everywhere and masimdinga simdinga sizenza sisithi siholi silungile asenzanga simotshanga lutho siyamfuna kuthiwa benza njani bacela izinqumo ezilungileyo kimi bafune ukuthi uNkulunkulu asondele kubo bathi kungani sizilile kodwa wena ungakuboni na kungani sizithobile kodwa wangakunaki na yithi labo masikhuleka ukuzila ukudlanyazila ukunikela nyanikela esontweni ngihamba nsuku zonke yithi labo sibalisa sibalele uNkulunkulu uNkulunkulu thena abantu bami bathi bona kungani sizilile verse 3 kungani sizilile ukudla kodwa wena ungakuboni na kungani sizithobile kodwa wangakunaki na umbuzo yethu le anti sithile sithi sile mbuzo everywhere abanye ngabathi angisafuni lokuba umKristu omunye ngothi kansafunde ukuba umKristu ngendaba zokuthi asikwazi ukuthi kumele sikwenze njani haleluya like every time imessage yethu sizoyikhatha futhi la senzele ukuthi abanye bonke benelise ukuyivula because ngabande kakhulu abanye abakwanisi ukuvula so sizoyikhatha lapho imessage yethu sobuya futhi ku part 2 lo ngu part 1 sizobuya ku part 2 we message yalamhlanje ukufuna uNkulunkulu ngendlela eqondileyo isihloko sethu sendaba ukufuna uNkulunkulu ngendlela eqondileyo shalom